Molweni, ngu-Akhona lo uthethayo. Ndiyathemba ukuba uyayikhumbula itafile yakho yophindaphindo njengoba ke kule ividiyo sizokwenza uphindaphinda. Uba usayazi ke ividiyo itafile yakho yophindaphindo ngeke wahluleke nje ukubala noba yeyiphi isamu oyifumanayo yokuphindaphinda. Masiqale ke ngokwenza umzekelo wophindaphindo. Ocinga mhlawumbi, yho hayi ngeke ndikwazi uwenza lo, kodwa ndifuna ukuxelela ukuthi uzowukwazi uwenza. Masithi sino-16, umphindaphinde ngo-9. U-16, umphindaphinde ngo-9. Yho, ungathi hayi ke ngoku, andiyazi ke ngoku itafile yam yophindaphinde ka-16, angeke ndikwazi nje ndiyenze le nto. Impendulo yam ithi ke uzawukwazi. Uba uvele uyohlule kubini ezingxaki zakho uzibale. Yabona ke ngoku uzawuyenza ngolu hlobo uthi uphindaphinde u-9 ngo-6 eli nani lakho lisekuqaleni ke. Sithi ke ngoku u-9 ke xa umphindaphinde ngo-6 ngubani? U-9 uphindaphinde ngo-6 ngu-54. Uyayazi ke loo nto kwitafile yakho yophindaphindo. Uzawubhala ke ngoku, uzobhala u-4 lo wakho ukwindawo yakho yokuqala. Uthathe u-5 umbeke phezu kuka-1 wakho. U-1 wakho ke okwindawo ye-10. Sidlule ke ngoku sithi ke ngoku u-9 umphindaphinde ngo-1. Uyabona uyadlula ke ngoya kwinani lakho lesibini uqebile ngo-6 wakho. U-9 umphindaphinde ke ngo-1 kubani? 9 umphindaphinde ngo-1 ngo-9. Naphi na into iphindaphinda ngo-1 ihlale njalo. Sinalo 5 ke ngoku. Uzamenzani lo 5 ke noba uyazibuza? Yho, ndizamthini ke ngoku lo 5? Ndithini? Okay, into ozawuyenza ke ngoku uzawuvela umdibanise lo 5. Uthi 9 umdibanise no-5 ngubani ke lowo? Sifumana u-14. U-9 umphindaphinde ngo-1 umdibanise no-5, loo nto ke ngu-14. Sitsho ke ngoku sibe nempendulo yethu yoba u-16 xa umphindaphinde ngo-9. Umphindaphinde ngo-9 ngu-100 no-44. Uba uyakhumbula kakuhle ke impindaphinda yakho ka-12, umphindaphinde ngomnye u-12 ngu-144. Uyabona ke ngoku njeba uyahlulile ukwazile uphindaphinda ukwenza ingxaki enzima. Uzibuze hayi noma isebenze njani le nto. Funeka uzibuze oko ukuthi isisamu ezininzi ukwazi njani ukuzikwazi ukuzahlula. Ukuyicacisa ke le nto sophinde sibhale kwakho la manani. Ndingabhala kwakho u-16 ngo-10 umdibanise no-6. U-16 wethu ke loo. Ndibhale ke u-9. U-9 zambhela njengo-9 ke yena ke. Mandenze ke ngokuphindaphinda. Yaba ndifuna ukubonisa enye indlela sizama uphendula lo mbuzo woba ke ngoku isebenze njani le nto. Eqaleni ke ndifuna ukuthi ndiphindaphinde u-9 ngo-6. Uzobuza kutheni kutheni ndiyahlulile le nto. Ndifuna ukwahlula eli nani lethu lisekuqaleni neli lethu le-10. Eli lethu leshumi elikwindawo yeshumi ngu-10 ke nomdibanise no-6 ngu-16 ke loo. Masiqhubeke ke nale ngxaki sithi sakwenza ngolwa hlobo besenze ngayo iqale ke ekuqaleni. U-9 umphindaphinde ngo-6, 9 umphindaphinde ngo-6 ulingana ke no-54. Endaweni ke yokubhala u-54 sizawuthi ino-50 umdibanise no-4. Sithi u-9 umphindaphinde no-6 ngu-50 umdibanise no-4. Yindawo yakho ke leyo yokuqala eli nani lakho. Uyabona nantsi ndiyohlula inani lakho elisekuqaleni. Ndingabeka ke ngoku u-4. Funa ke ngoku ndifuna into endizawuyenza ngaloo 50. Ndizawuthini ke ngoku? Hey, ndizothini? Masiqhubekeke siphinde senze isibalo sethu. u-50 ke sambeka kule ndawo yethu ye-10 ngoba u-50 ngo-10 abayi-5. Sibhale ngoku-50 wethu. Yabona bendibhale u-5 kule yokuqala kodwa u-5 funeka uhlale uyazi ukuthi eli nani lesibini likwindawo yakho ye-10. U-0 nje vele ndamzimelisa nje kodwa ke laa 5 umele u-50, laa 1 yena umele u-10. Siqhubekeke ke ngoku sithi u-9 umphindaphinde ngo-10. U-9 umphindaphinde ngo-10 kubani ke? 9 umphindaphinde ngo-10. Uzibuza hayibo ye akhona ingathi nzima ke le nto. Hayi kodwa ndiphinde ukukhumbuza ukuthi kwitafile yakho yophindaphindo nayiphi na into oyiphindaphinda ngo-10 udibanisa nje u-0 pha ekugqibeleni sitsho sifumane u-90 ke ngoku. Size ke ngoku lo 90 wethu simdibanisa nalo 50 lo uphezu kuka-10. Sithi u-90 umdibanise no-50 ke ngubani? Ngu-100 ono-40. U-9 umphindaphinde ngo-10 ngu-90 umdibanise no-50 ngu-100 ono-40. Singaphinde siyibhaleke lo 140 njengo-100 umdibanise no-40. Sizawubhala ke ngoku lo 40 wethu. Size ke ngoku lo 100 wethu ngoba kule kwesi sibalo sethu asinayo indawo ye-100. Ngoku uzawuvele simbhale nje la 100. Singambhala naphi ke u-100 ngoba asinandawo yombhala. Sibhale u-100 wethu. Siyabona sibhala ke ngoku omnye siyamohlula simbeke endaweni yaku-100. Sinendawo ka-100, sibe nendawo ka-10, sibe nendawo yethu yena nelinye. Size ke ngoku u-100 umdibanise no-40 umdibanise no-4. Isinika loo nto u-144. Masidlule ke sizame ezinye izibalo. Senze ezinye izibalo, imizekelo. Masizame ke ngoku ndifuna ukunika elinye inani kwakho elinzima. Sithi u-55 umphindaphinde ngo-8. Ngubani loo nto? U-55 umphindaphinde ngo-8. Sisebenzisa ke laa nto besiyenzile, olwa hlobo besibale ngayo ekuqaleni sawuthi u-8 umphindaphinde ngu-5. Siyayazi ke ukuba ngu-40 lowo. Iyafana nokuthi u-5 umphindaphinde ngu-8. Sibhala u-0 ke kwindawo yethu. Sithi 8 umphindaphinde ngo-5 iphinde kwakho ibe ngu-40. Uzowudibanisa nalaa 4 ke ngoku. Ufumane bani? U-444. 440 uxolo. 440 impendulo yethu. Uyabona ke ngoku ndiyathemba ukuthi iya iba lula ke njengoba siyasiqhubeka. Uzayo uzibona ukuthi hayi mani uphindaphinde ulo ayonto enzima kangako. Akukhona isidingo soba uyoyike ngoba uba ngaba ingqondo yakho uyayibeka ekuthini ndizayibala le nto ngeke wahluleke. Sidlule sithi u-78 umphindaphinde ngo-7. U-8 umphindaphinde ngo-7 ke okanye u-7 umphindaphinde ngo-8 ngu-56 ke lo. 8 umphindaphinde ngo-7 ngu-56. Sibhale u-6 wethu ezantsi, sibeke u-5 wethu phezu ka-7. U-7 umphindaphinde ke ngo-7 ngu-49 uze umdibanise ke u-49 wakho no-5. Sitsho sibe nabani ke? Sibe no-50. 49 umdibanise no-5 ngu-54. U-7 umphindaphinde ngo-7 ngu-49 umdibanise no-5 ngu-54. Sitsho impendulo yethu kube ngu-546. Inoba ke mhlawumbi kwimizuzu edlulileyo i-10 ubusithi yho hayi ngeke ndikwazi ndiyenze le nto. Kodwa ngoku ndiyathemba ukuthi uyabona ukuthi ilula le nto. Funeka uzinike nje wena ixesha lokuthi uyenze and ulandele imithetho yophindaphindo ngeke ukwazi ungayichana. Masidlule ke ngoku sizame masithi 89 umphindaphinde inani elilula ngo-3. Masithi umphindaphinde ngo-3. Into esizawuyenza ke siqala ke ngenani lethu lokuqala sithi u-3 umphindaphinde ngo-9 27 ke loo ndiyathemba ukuthi uyayazi kwitafile yakho yophindaphinda. Sibhale u-7 wethu endaweni yethu yokuqala, sithi u-2 wethu simbeke endawo yethu ye-10. Sithi ke ngoku u-3 umphindaphinde ngo-8 ngu-24. 3 umphindaphinde ngo-8 ngu-24. Umdibanise ngoku no-2 ngoba sino-2 wethu sibeke no-26. Impendulo yethu ke ngoku izaba ngubani? U-3 umphindaphinde ngo-8 ngu-24, umdibanise no-3 ngu-20 no-2 ngu-267 impendulo yethu. Ngoku ndiza kwenza enye ke ngoku. Ndifuna unyusa ke ngoku umgangatho kancinci. Ndifuna unyusa umgangatho kancinci. Sithi ke ngoku masithi u-200 ono-39 umphindaphinde ngo-6 umphindaphinde ngo-6. Yho, uzayenza njani ke ngoku le nto? Make simake sibone uba uzawuyenza njani. Ndifuna ukhawuleze uzenzele ecaleni ngokwakho, ndingakoyikisanga ke. Ndifuna ukhumbule ukuthi ke uzawusebenzisa umthetho omnye njengokule mizekelo besiyenzile. Uzawuqhubekeka wenze ngolwa hlobo. Sawuqala ngokuthi siphindaphinde u-9 inani lethu lokuqala. Sithi u-6 umphindaphinde ngo-9 ngu-54. Ube ku-4 wakho endaweni yakho yokuqala, u-5 phezu kwendawo yakho yeshumi. Ubuze ke ngoku u-6 umphindaphinde ngo-3 kubani? 6 umphindaphinde ngo-3. Loo nto ilingana ke no-18 umdibanise no-5. Sifumane bani ke ngoku? Sifumane u-20. U-18 umdibanise no-5 kubani ke? Ngu-23. Sibeke u-3 wethu kwindawo yethu ye-10. Ndifuna ke ukuthi uqaphele ke ukuthi siphindaphinde kwindawo yethu ye-10 ke yindawo yethu ke le ye-10. Loo nto ithetha ukuthi laa 3 ke ibingu-30 ngoba sikwindawo yethu ye-10. Eli nani lesibini naphi na, uba kunenani lesibini ubohlala uyazi ukuthi loo ndawo ke yindawo yeshumi. Loo nto sithetha ukuthi besiphindaphinda ke u-6 ngo-30 size simdibanise no-5. Elinani ke ngoku ngu-230. Kodwa ke kuba sibala ngolu hlobo andifuni ukuthi ubhideke, masiqhubeke ke sibalele sam. Sithe ke ngoku ngu-23 impendulo yethu, sibhale u-3 wethu kwindawo yakho ye-10. Sibe no-2 ke ngoku, sibe ku-2 wethu phezulu. Sithi u-6 sishekelwe ke sisibalo esinye. Sithi u-6 umphindaphinde ngo-2, ayilula ke leyo, ngu-12. 6 umphindaphinde ngo-2 ngu-12. Size ke ngoku sinalo 2 wethu ulapha phezulu ke ngoku esimbekileyo phaa, simdibanise no-2 u-12 wethu. Sifumane ke ngoku u-14, silingane ke u-12 umdibanise no-2 ulingana no-14. U-6 umphindaphinde ngo-2 ngu-12 umdibanise no-2 ngu-14. Sibhale ke ngoku la 4 pha phantsi. Yabona besawubhala unayo u-1 phezulu uba bekhwela inye inani elishekileyo kodwa alikho ngoku. Sawuvele sibhale ke ngoku u-1. U-239 ke ngoku umphindaphinde ngo-6 ngu-1434. Masizame ke ngoku senze enye ngokukhawuleza nje. Ndifuna ukucacelwe kahle. Siphinde sinyuse ke ngoku ngamanani amane. Sithi u-7362 umphindaphinde ke ngo-9. Simane sinyuka ngonyuka. Sawuthi u-9 umphindaphinde ngo-2 ke ilula ke leyo ngu-18. U-9 umphindaphinde ngo-2 ngu-18. Sibe ku-1 wethu phezulu. U-9 uphindaphinde ngo-6 ngubani ke? Ngu-54. Umdibaniswe no-1 u-54 wakho ngu-55. sibeke u-5 wethu endaweni yethu yeshumi, sithi u-9 umphindaphinde ngo-3, ngu-27 umdibanise no-5 wakho, u-27 kubani ke lowo, ngu-32. Manditshintsha imibala, sino-32. Yabona ke ngoku sithi u-9 umphindaphinde ngo-7 ngu-63, sibe nalo 3 ke ngoku laba phezulu. U-9 umphindaphinde ngo-7 ngu-63, umdibanise no-3 ngu-66. Ubhalelo 6 wakho ke ngoku. Awunandawo ke le yobeka omnye u-6, siphinde simbhale naphantsi. U-7,362 umphindaphinde ngo-9 ngu-66,258. Ndiyathemba ke ukuthi noko ngoku uzawubona kulula ukuphindaphinda.